Never in there one or new bon mammano. Born in Atlanta, mana Georgia, mana a new bon or one in a ever bonn say guy in tea. Ever in say Lutun or Toto Abuna, Omega Studio International and Kid in Atlanta, they could use a man and car one on Basako and Kendibo. Tata bo Obocheke Tata Boboche. Nkiriato ni mo nwa nke se na afọ 2015 mo kwa no 2015 de kan di oyibo se akwa mo na ezi oyi mo okebu no kwa no no ike nu nu biko okebu kene ndi igbo
ne wo ndi igbo no no wa ni le ina nu olu anyi ikele le mo nu obi njoko ya de kwara gi ma
de wo
mo mo le po mo mbi anọ nyere gi ona bu ihe obi anuri ihe obi uto Mandewo, Liban make a loon. I am a woman to do a good pastor of Malady teacher, and you get meta, an old be, and Jocko Bonaga, a duanya. Kaina can even there won't had a quarrel number.
There were a couple women are awkward room who can jab us, and what I get in me as you know, who goes out of one book.
As you have
now, I don't make Jenny came, no, I'm a Unukum Nazo.
As you
can deal with us now, one on the run out, we go with an Akria,
Fena Korea, but what I watch, I can call her wherein.
Oh, come, oh, come. Never know, no, Tata, and I'm not concaving, I need a neighbor than if a basso, women are new go. Ichi, chichi. Omo, onye. Chizure Chizu Onye Igwe Biaro obodo Atlanta O we me amara mere anyi oko we si na ya biaro nyela anyi ya bu na ase ka e make unu maro maka na onuku mmonwe jele na abata na obi ya bu na ase na ada afu go dada anya ma popozo gosi unu ya ya me anyi we buru ozo mo na okebu ka e gbu unu biko onye obu na ke nkwucha na Onwe nuku mmon ya put abata na obi
ajoku
no mgbasa akuko a no ge na adira ni
ajoku
ya bu na aya eje ka yin kwado tupa e duputa onye obi anyi oda ka yin ni akaria ka ya nu nu kalekwa biko nu se mara anwe gasi akari igwe eje akwa ni obu na onwe onye cho ikpo kene ya dika igwe chizule chizu mokwane onwe ife cho li ukwu gbasaru nkata anyị na-akpọ ma anyị bido kwaba makwana onwe ajụjụ ị nwere ya ajụ ya biko akara igwe eji akpọ ihe ejekwa anyị nweta anyị bụ 770-212-9518 nakwa 770-212-9519 ọ bụrụ na ị kpọọ ya ihe nweta anyị na-aga ewe karịa mana ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọ anyị biko gee anyị ntị ka aye nwere ife aya amuta
o ga ezi okwu
n'ụdị onye obi anyị ga-esi wee wepụtara anyị omenala igbo
onye chiziri chizu
n'ụdị nke ya ya mere ndebe anyị ndewo biko onye anyị obere oge ka anyị tipute ya bụ mmọnwụ
ndị igbo ya dịrị ụnụ mma igwe nwayọ nwayọ
No. Hey, yeah, no, it's it. You will be one man, no, I never was a kind of a no gain deal, won't carry any water luno. Stay no more on Bassaco, can deal, go up for each. Kedena, Atlanta, Omega Studios. That a bobo shake, Obochi, Riato, new one one kiss and half for who got born in the same upon 2015 can live a case elsewhere. Tata enwe nnukwu onye ọbịa nke bie nọnyere anyị inyere anyị aka wepụta omenala igbo ka omenala igbo wuru na-aga n'iru onye ọbịa anyị nwere abụrụ ọbịa dịka anyị na-enwe na mbụ nke a bụ nnukwu mmọnwụ ijele batalụ n'obi ya mara dịka nsi gwa unu a sị na onye furu ugo ya ji ama maka na adịa fu ugo dada ya bụ na anyị akpọbata onye ọbịa anyị n'ụdị pụrụ uche onye ọbịa anyị na-ekwu maka ya bụ Igwe Augustine Azuka Ngoddy eze ogbu ike nke ụbụa n'Atari na Ogbaru na Anambra steeti tupu anyị egosi unu onye ọbịa anyị ka m gwakwa unu na ụmụ onye mụ na ya nọ onye ya enyere m aka dịka onye okenye ya nabata onye ọbịa anyị onye unu ma ama dịka ojo mma na Atlanta. Ojo ma biko kele ndi Igbo.
Biko ndi Igbo kelele mu unu.
No. Igwe, His Royal Highness Azuka Ngoddy bu onye si na Nigeria wee bia inonyere anyi. Igwe biko anyi ji afa ndi Igbo ni na asighi no.
Oh, dalu.
No.
Dalu, dalu.
Oh. Diko mena na ndi Igbo si di tupu anyi ekwu efe obuna. Aye nye onye obi anyi oji.
Ezokwu.
Ya bu na mmebi ni n'oche ka nje weta nya bu oji. Ka anyi me ya n'usoro diko o kwesiri.
Ezokwu obi.
Oh, world obi. Alo. Amara fun no mena ni anyi wuri anya ofu mo obi njo.
Eyes bonwa.
Yes.
Ana amwa aya ni nkota umu Igbo unite.
Oh, if I need.
Yeah,
oh.
Maybe I just walk up. I can't know
you. Unite, okay.
Unite.
Nah, popo na jo toto.
Azo.
Na jo la ko la jana. Yeah,
yeah.
Do.
Tere pato wel.
Ndị Igbo ọjọọ bịa no mana mụnwa dịka unu si mfụ bụ nwata ọ bụrụ mụnwa ya enye onye ọbịa ọjị kama anụ m eji ozi dịrị nwata okenye ya enye onye ọbịa anyị ọjị wee nabata ya.
Eziokwu obi njọkụ ndewo ịma na anyị na Igwe nọ na Atlanta community.
Eziokwu.
Yes. Tupu ndị be ha wee kpọọ ya si abịa ewere ọkwa pụrụ iche ka o wee na-elekọta obodo. Mana ọ na-adị anyị mma anyị tasị afụ n'obodo a wee mụta ife anyị were ya ga kụziere ndị nne na nna anyị na ekwu na ibe na ndị enyi anyị n'ihi na isi onye Igbo adịghị efu na mba
mba
ebe Igwe ka ga-echisi ya metụkwa ya n'obi ọsị ka bịakwa fụ ndị ọyị ya na ụmụ nwanne ya nọ na Atlanta anyị wee bịa na studio tata. Ana m asị Igwe Igwe
Igwe
onye sọpụrụ eze eze wee ruo ya aka
ọkọ mee
ọjọ mmụọ ga-adịrị mma o
nke a bụ ọjị anyị ji anabata gị
daalụ ọjọ mma
nke a bụ mma ihe na ya so n'ihi na asị onye nyụọ nsị onye ụmụ mere o nyere ndị mmụọ nri ọkpọ
ife mere eme
Igwe ya gazie
ọ daalụ ọjọ mma.
Yes sir.
Ọjọ mmụọ Atlanta.
Enwe ife ọzọ anyị na-arụ.
Obi nwanne mmadụ.
No.
Ụmụ Igbo unite.
Ọkụ mmelụ.
Ọrụ na-arụ ka anyị na-akarị o.
Ụmụ
ndebe ife na-ekipu Igbo culture. Debe Igbo culture dị mma na-ewe na-abawanye. Ụmụaka anyị na-amụta ife mafanụ na America ọ mafanụ na Nigeria. Ebe ọbụla onye ọbụla nọ na ọ na-amụta ife gbasara Igbo. Maka ife Igbo amaka.
Igbo amaka.
Kọlchọ anyị bụ kọlchọ dị egwu. And ọ dị iche n'ụwa niile. Etu ọ m na-enye aka na-edebe ya ka ọ wee dị mma wee ụmụ aka anyị wee nwee ike fụ ife a ga-ekwudo ma ndị amụ tata ma ndị amụ nya ma ndị amụ arọ ne mụ na gara aga. Chineke ga-agọzi unu.
Ndebe
anyị ọjị abịa na ụhọ asị na onye wetara ọjị wetara ndụ ọjọọ obi ife eji wee mara anyị anyị ji wee dị iche na mpaghara Afrịka niile ma ụwa niile maka ọjị a. Anyị bụ ndị Igbo. Anyị nwere ife dị iche anyị nsọpụrụ dị iche anyị na-enye ọjị maka ọjị ka anyị ji akpọbata onye na-abịa na nka. Onye bata na be anyị na-enyere onye bata na be anyị na Igbo na-enyere ọjị gba na esoro onye anyị ịnabatara onye anyị ncha ncha mana onye ọbụla bụ onye Igbo bịa na nke wee wetalie ọjị Igbo ịnabatalie ọfụma ọfụma obi ga-eru nya bụ onye bata na be ya anyị ọfụma ọma na n'ụlọ a bụ ụnụ ya ka ọ bụ dị anyị biko na ọjị ya bịago ndị ụmụ Igbo. Ha ọjị nke a bịazukwala bịazu maka na amabalị ọjị ya akwa ka nlupu ya akwa oyi na arụ ụnụ ma nnọọ omenala Igbo maruo ya n'isi ndị be anyị olukwa na agwaepụzụ agwaepụ ọnụ oge ọbụla Igwe teta n'ụtụtụ ya owebatala ya ọjị ife izu ọ ga-akpọ ọbụla ya ga-agwụpụ ụzọ agwaepụ ụzọ mbọsị ọbụla agwaepụ ya ọnụ emeghe ya na ife anyị ga-eri ama akọ na anyị o ka anyị ga-eri ga na-abịa o nke ga-eri anyị abịa na ọjọọ mma ọ ga-adịrị mma o ele ndị be ya o dele umu Igbo ni nero na Atlanta na America ni ne ma London ebe obu na onye no ma Europe ma Africa ebe obu na umu Igbo na oga deliver nche ni ne mwa Igbo amaka ife bu Igbo bu ife onwa ka obu and ife Chukwu nyelu mmadu na aka Chukwu amesi ni Igwe gba na ta we bia me ya ka o we di sia mmof mmof no anyi wa bu ni di ndu ga na emi ya ka o we na aga I went out your sin like a sebico. A bob no mine of an edge of an edge. If I get jetank, if I get jetank, if I get the beef, I quack with him when we say, On Kenny, I get the back, I get you as old Muchukunyelva.
He
said, And do my bonon if I get just woody gap of you. Do we call you on him if it's one we gap of you?
He
said, If I get my line bundy bobo, yes, you know, no. One way gap for you book after you know, so I didn't go in the car, I go in the back. If all got you, came back as you know, which means that Ndi Igbo, and you quit, and I felt was our family structure. Because all got the line in my web, no wine, no. All got the lip, and we look at it and hope. I can act up again when I know.
He said,
My call a quota when I know, no, kind you when we came here, I can't nibble with you toward the time. I went as an Akuluno, Bakuga Bawanya Bawanya. Maka kuru no bun kege ru to munna ojo mata ogbe femele beka biko and my yosi chukwu ikenya kunye umu igbo no rufa ninu no fa na azu asu no oke nwe na amanye no oke nwe ada amada amada o ofu oyi nweke ru mbosi asu na ewu no na azu no na ta ya basi ogbe na pesale ade ewu na ta asu ara pu ewu kra ta ya basi ewu na ta ya basi de ingredients a ge ji sia in advance
igwe
oga de la yi mwa o manage ji no kata na basi na ife a je bekwa nsoro onya abro no na ya mare ba ya ge be na be jolo njo na aru mwa de rika mana ya na limit ya to onya go we kwe we manage ebo wa oga de la yi mwa o
igwe
I ne jaga ne jeta o ife a kore ba yen bu so ya ga kore ba yen
ijama
eje lu no ya bu nko ke isi igwe mwa bi igwe isi anji we bi obo da meji ana
ise
tutu aya da to na namba
mba
o me na ne ya ga so ngwe na ebe obu na nno aja atani na edum aja na igbo na edum biko ana yo chichu ke na ye se chineke nwa anyi bia iworo ja na la anya ta ya na ofu ga nwa ta ya ni be ni be Senapa diwana nge wanyo Jesus Christ anye. Ngadu ye mwa o.
No.
Ngwa bia ki mebeze en ojo mwa.
Igwe.
Ya ki jozi di ni.
Obi we na Obi. Ngwa. Wore ni ajebe.
Ngwa kan na akwa nkata ki we na. Ngwa na akwa de benya bo oje.
O me na oje bo. Oje
aka wo. I got a mission aka to ku we mwa ya ko bu na oje ezugo.
Ngwa no.
Ngwa.
Igwe no.
O dalu.
Also come no. I see that man on the journey. We must say no. We cannot.
I just believe when I don't even so dig when I see dig when Katangos wait when no. When you didn't do any sign as. I'm going to remember.
I don't believe when. I don't believe when. If you're good enough, you can have romance. You can have romance.
There you go. Oh, Chineke, we are very large.
You can have romance. You can have fear. You can have dem. Didn't any cut up button. This your button.
They
quite full.
I got Pono, I got Boyan Wuno, Cobia will like Codge.
Yes,
Boya Wuno, Cobia will like Codge. Kissly,
honor studio.
Honor Evan, okay,
in a minute
now. Okay, Ponya Kissly. As the only watalogy with Talundu, oh, I got the little Maya Wagoji, as he came out with Lakia. He can move well enough.
You say,
but you. Dalo, if I hear you call you, but not go up when you want. I want a tie dago. I will lose you a tie about it. I'm a tie in one hour. I'm a tavazia.
I'm
a tie. I'm a tie. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a
cow.
I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow.
I'm
a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm a cow. I'm
Never not talk about it. I'm going to
have to go.
What down? Oh, then we'll lodge you.
We'll lodge you. Lodge you, no cables.
When you want to go, you know why I talk.
You will go to him and you go down. You go there, leave over now.
No, you look at your book.
Okay.
My agent, I go for
him. What wait here? Go. Wait here. Ah. I'm not a man. You know, be at Lafayette, Georgia, Louisiana, and then Atlanta, Georgia.
Move
to Atlanta. I'm going to move because I am na mo suan na azu buan we bia for me bai
o tu ike
on de bai oji mo ya bia no studio nka bu kwa studio ndi igbo ana emezu o me na ne meru ya ni isi
eh
asu no se ke ji li anu le gbo
eh
mo yo ku ka ji a podo oji mo ma ta se o ku ve mele me de bi ko ga do anyi mo o nyo weta lo ji mo nya weta kwa lo ndu if I ku no ji ka ku na mo nya or for gay so for well. Carbon IT and I can open out an aka. My book when the more got the Akalam God, the one was. Alanzu Gualanzanta, Yanukun will lodge. Udogu, Yanogi Abagunaka. On the moon can need to ever. Makaide to ever vana, lol or not of mofma. And there Tani Drunjabe, the jail room of Uncoke, Oga Balloon, or Jumma. Atanigade I mean Atlanta gade ma weru e no mbe obune na takwa bia meet ya. Because o ga balanyi o na yo chu ko bia weru mwan ala na bottle. Aye bo mu e wole na gana sigana si se na fa Christ o ye mwan. Keduzuku. Ora e wuno ya bia.
Ah. Omega studio. Ya kwa.
O dia bia no bu ni si ogori o.
No mana na e mana.
Si ogori.
Igwe at his royal highness Azuka Ngoddy.
Yes,
mana oya masukwa anyi ka isi no nu yenu aka ekporu anya ni isi nu di o mena na nu di usoro ndi atani ka oya bu asi na agwo ofu onye fu na awo eke ka anyu ya no nu
na koru egeru
amu abu his royal highness Igwe Azuka Augustine Ngoddy ezo gwike nke bua na atani.
Okay,
Igwe atani.
Igwe atani no.
Oh, down.
No.
Dalo.
Igwe aye kele na.
Dalo.
Because I do one no one. I enwe ju kasi kambiro na nkembo. Oburu onye obuna na ege anyi nti. Ma le ba atani de. Atani bu nuku ebe de ebe de mno mu azu we no ba atani mbo sare be na eti egwu onwe egwu ti ndi agbaru.
Yes.
Okpo atani afa.
Sare be bo nya atani.
Onya atani. Ubiko kowala anyi kedebe atani de. Maka ndi amaro.
Atani de na Ogbaru local government Anambra state.
Okay.
Ogbaru local government de next to Onitsha.
Okay.
Mo buni si ebe asaba cross Adaija bridge na abia. And dem na Ogbaru ni nwela idea ebe Ogbaru di.
Enwe
ma. E no nenu bridge face ye no River Niger south.
Mhm.
Ebe ni ne di on your right and your left and the middle of the Niger until you get to the deep cross river by the ocean. So Ogbaru. The Ogbaru no na delta on the west side of the Niger.
Okay.
The Ogbaru no kwana the east side of Niger. No kwana town so the inside the middle of Niger.
Okay.
You want to go?
Right.
Yeah, Ogbaru.
Yes,
We are just a people,
okay,
with the same culture. We are farmers and fishermen, okay, and warriors. Then at the wedding at the eastern part, at the eastern part of Obaru,
okay,
which comprises the Obaru local government of Anambra State.
Okay.
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 That Obaru local government of Anambra State, the headquarters of Obudana Batani. Atani, they bordered on the north side by Orifite,
okay,
and Oheda.
Okay.
Then on the other, you can consider the north east side. Obolo, Ozobo, Okeja,
okay,
Ihala,
okay,
some of those towns. Then right, the other side, Abuzia River Niger.
Okay.
Then on the south part of Obaru, Obola Kliozo. Oh, we don't dare any neighbor, we don't know Rubella.
Okay, no.
Yes.
Dine Gan, I'm no, we are going to chant you, no, if you're not going with Akari, Akari. I didn't need some Mary. I'll drink you bomb of my cage, you decay bottle alpha.
Yes.
Na ndi ogbalu na akọ azu na akọ nni oge ndi na nwata dika ngwa gi na mbabu mo onye isu ufodu ndi ba anyi na eje olu na ara akpo unu ndi olu.
Yes, I am ndi olu. I bi na ibi ni pele mli eh ka yi we bulu olu. I bi ni pele mli
ka bi ko mo ndi na akọ anyi
eh
onye ka ikenelu nke abu Omega Studio.
Yeah, his royal highness are you feeling good?
Igwe nọ n'ụlọ, kedụ onye anyị kenere? Biko gwa anyị onye bụ.
Andrew Anuzulike, a na m Atlanta, Georgia.
Maazị Anuzulike nọ.
Ya, kekere.
Nsogbu adịrọ, biko kenee n'igwe ka nye ohere ka ị kenee ya.
Ọ dị mma.
Gaba n'iru Igwe.
Gaba n'iru,
Igwe na ọ na-ege ntị.
Ọgbarụ nwan.
Ọ nwanne m nwoke. For years I never been known, be in peace too.
Yeah, I'm from Kingston, and I'm WhatsApp. Want to come for Kenya?
Oh, Dalo.
Yeah.
I'm on North Moff Makema Candy Bay.
I don't know.
I'm going to go to the house.
Okay.
Apo na no very ka onwa onwa yeto onwa na abo. Apo adigo ready. We no nuku ibu.
Okay.
Ji the same thing. Maka in we some areas. Ufode be the gas no buda anyi mili na ebu.
Yeah.
So onwe iga ko iga bi do zbo zbo mili bi do taba. Bali ya no zbo ko before mili ya na bi ozo. Yeah. Mana am obun email geography wanting to get my fan about the agents of denudation.
Mm-hmm.
Whereby the rainy season, if you know the rain will wash down all the topsoil from everywhere, throw them into natural streams, which will now overflow and bring them down through the agents of denudation. Olubeze near the big river will deposit to see all these alluvials.
Yeah.
All the alluvials need the manure, natural manure in the ground. The Bible was there, they are not bad boy. I need to when one night in the Aguleri side, you could see ampology.
Okay.
Yeah, even up yam seedlings.
Yeah,
you could see one thing I want to raise.
Okay.
But I need to go to quite many from them.
Okay.
Where could they use the finished product?
Okay.
Ogaga, the Biafra, Nigeria, and Wensubu. Atani will know the center, basically, big time. Ogaga. And they'll maintain that geographical formation.
Okay.
Mabo Gunje said in his geographical book.
Yes.
Then we regional centers.
Yeah.
At a regional center that distributes to smaller towns and then feeds the bigger towns in that chain of regionalism.
Okay, I didn't know one of your four potaba or your water can you boost.
Yes, before and yours after because na kind they booze after Macau and you look up. Yes. Hello.
No.
Oh.
Okay. If I was on chop we book age we na. E ma ni ibu igwe. O nwe fe di igwe. O nwe fe di iche ni igwe na chief.
Yes, yo.
O buru onye obo na afu no za se abia bu igwe.
Mba
na. Na agbanyeghi ni ibigo na America bite enye aka. O we lu we ko lu. Ni bu nu we kpo ge se bia ke ba bu igwe ndata ni.
Yes.
Gini mere age bu go wa. Karopotara ibu igwe.
Well, etu obodo anyi wa atani si we de bu na anyi nwere ogbo na abona ichi eze. Okay. Lu mo eze atani. Ndị ụmụkwa. Ndị ụmụ eze atani chisie, ọ na ụmụkwa. Okay. Gbanwa chisie nye ebe my wife si. Ọ na chi yakwa back to ụmụ eze atani. Okay. Then oge ọbụla olulu each village. All the village ka ọ dịzị. He check mara ụmụnna ndị olu maka enwekwa different clans that make up the village.
Okay. Okay.
Say for instance na atani umu eze atani enwere umu daike nwe you know umu eke you rightfully mentioned osadeba sadebe bonyo umu eke umu abo umu daike and all the two brothers
okay.
That made up umu eze atani
okay.
So oge eze lu my father my father was 80 something years old so he gave it to somebody no umu daike umesuka napa umu kwa odun ze chie odun ze chisi ona chia pa get this time ona chia lo bro umu eke our brothers old unfortunately the constitution that says that ogo abu ni wepta mmadu oh ndi iche na ndi atana odi he analyze the candidate we decide and onya di good enough for them I decided that then they will accept the person mna fa like refa gwa engage wata kwa another candidate
okay.
You continue bringing until they decide that this person, like I find a traditional ways, the fact that any if a mom on your
own,
I got you over the garden, but they don't know so many things.
Because
I'm not going to put on the
camera and I'm going to put on the
camera.
Where are you?
I'm going to go. I'm
going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going
I'm
all in the JJ. I'm all in the JJ, as you
know. Yeah, and they were on your cachino, who you bring God, and I will be.
Oh, come, because can I on your behind
you? You bring God, I'm all in the neck, and then I could call you.
I'm all in the kettle. Thank you,
but I'm not.
Dalo.
Ah, dem ma igwe. Eye. Anoni no no ulo mpaso ozi.
Eh, abiam ni mo bitata se ka bia kene we be 20 igbo afa na Atlanta.
Na ndewo.
Oh.
Eye. Oh yeah. Na kedu e mani na be we folo chichi na ka. Kedu kisi we fuka ba ni na juri aka isi we ga.
Ah well, if man I fed in ochichi ebobu na no wanine. Bo onye di aga chia. Oluko ga ga tunya akwọ. Etu obi si we di ndi mmadu osi we chi. Esi kwe etu atuela akwọ fo si na ba chọlo onye ọzọ. Mo onye nkan ni ya chikwe. Mo I believe ni fofo obu na batan. Ni fofo obu na batan bata maka Chineke. And if all four of them are done, will if you make if you are better. Now, I bet the kind I am not an Abian, I'm not even before full game. And if I know one idea in Konyan can Abian, then will you go to Nicky? And if all Gabo, I did what I will see and a million. I gain year for God, check if we took his wage. If I should have bought them one coat, would I have one Nigerian?
I'm a lindsay, darling, no.
Darling, there, man. There, man. Oh, because I'm like, what is it, Pastor Church, you know? Eh, two, you know, Bundi, Gwe. The Kuni, you see, where Jacka, Kehu, Ahuna, I didn't have Bundi, Ibo, Ketelo, K, Nabani, Bun, Nigeria.
Mwano.
Oh, it's all a car answer, Keta, Makima, and Obra, if I get you, you full answer. Man, if I graduate, you will be fed the INOB. And we'll find a traditional rulers council, and we'll have a state in na nibo biakwa nwukwe to ndi traditional rulers se emekolita umu ife ndi anyi na eso ni fine na ife na etie na atumatu anyi we na atune maka kita enwezili ndi igwe jela akwori ne mandi sisi America na tamandi si London na tamandi bi ebi no my fine ekwu so he just send me na ndi igwe to e ga afu ndi igwe gebe presentation so ga mawise Affordable ex IMF financial controllers. So the seminar had a very high power. And I back and they discuss even in the Balap. So many ways. Under the traditional canopy.
Okay.
MSC and you have command the governor. What has even the Bobby?
Okay.
Then only why in Abanaka to go for the wet and the Matjabu, the Jetinaka, push you with a basal. I said, Chineke ga gozi yo maji kulu maji.
Bi kwa no.
Dalu.
Dalu.
Mhm.
Okay. Dika ayin se me kam onye onye otu mu kam ma mo nwe ife onwe liku ma ajo onwe keju
yo. Ah, jo ma Atlanta.
Igwe. Ya de para gima.
Oh.
E ma na anyi na gi bi na Atlanta.
Ai fe mele.
Si ke.
Yes.
We na support to community.
I remember.
No sorry teacher. Now Obi Hijina I goes in Atlanta and the Bunu. I have it is be where you went. Mana Odum we hear I in the Megasino Menala in Atlanta. Logo for Yadi and Metamay of Ma. Mana okay. No, basically, we won't be waiting
here. I feel my
Come, I got happy. I go for a monkey. Can't hang it. I'm a siggy. I do me and they go on to run. I ain't had to get met off my knee. But now I can't take a come with you to hear. I got a in with much time. It go it to us if any in the no man. I leave. To order upon them now at an if you will. Eh? When personally, now if you will. Go the film gauge, the protocol, maybe be a free will. Magana, Otaid Bumbako died. Eh?
But
what about you? Can you a personal question? Because I have prepared, there was no script. If you had to
back, if you have to back, you have to back, you have to back, you have to you have to
back,
you have to back, you have and for the fact that you have to back, you have to Igwe na atani have to back, ibata have to lube ebe have to de palace secretary we have to back, you 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 Man, I won't need you to have you. Oh, you find the event there in the Ozuan Zoo, man. You were talking way sick if you are fine. It's good. I ain't got no money off my body. I'm over the money. I'm going to be out. 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 Oh, it's good. No, when they are in a fan, they are going to Atlanta. I saw that as suppose I tried the Buzia one day.
Oh, my God. Oh, if I
and they can name Chukun and well on them, mother dear to them. What in the Atlanta appear? No, almost every week. Where is it? Atlanta be at it. Then I have you be a few
ways.
I don't want to see your family.
Oh
my God, 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 nwe kwudo ofi igwe ebe o na gwa na ejego court o fere ka arili ni to fere ejego court arili ni no nwe jero court cha cha bi oburu kwa no sim Azuka Ngoddy mo bia na no mu aka cho ga mbu ogi ni ai we jebe na ai na fa lu ife di chukwu nyela anya ebe na ebe chukwu ebe ko nyela anya ka dozi obuda ai ko de maka ye to odi maka ni bu deserve ife di mu maka na igwe bu onye kasiwe no nsu na ebe na ona anu isi eze ndi be ndi bie oi fuzo o mu pothole sa juno za poka ban fa mari fa ge me me ya ko de mu e wata go o mu ebe ni di tie bumpers ko we slow down speed moto ndi na aga no e ko wa lo fo e me ya so that na buta ma na ebu ndi ma na anyhow.
Okay, go ahead.
Oh, mbato, even the Igwe na lu erika.
Okay.
And in the Igwe, because na ndi Igwe nia, one make a government in the nkozo, atubato government in the local government in the state. Na other regional governments in the around, kafa we make it function better. Ma kwa unwe gasili, ife di chiche ga, bodu soso ni ime, level unko budo, kaga handle yofu. Ma ki Igwe mwa anu ndi iche, ene ya yako. Unwe ndi iche, unwe ndi iche nta. Will know who can where or do I was. You got to go now, depending on the body. When you open a molly for an hour, season the chich, you won't gas low men and each and the men over. Or you will call them, you the custodian of tradition. When you have the custodian of tradition, my tradition over the Nin and Conamara Kowali of my make you show Niji, women and in the man you will need the Bobo and adding. Unwezia level nke if I chore like a government onye adiko na obodo a ye bruzia weje nyebe ni government nso ya na ndi obodo nchokwali ife ni etua chwa ife ni etua anyi nwelu nka anyi nwelu nka ni government webe ya neba nyanya ni imi ya we ma ife aga emeke ewe emeke ye shona anyi nwetale umu anyi nwelu olu anyi chore olu iwata gu unwe company na chibi ebe nwa biko nbuteni ya neba na hige nyuna ani iwata gu
I am a man.
So Igwe anya na Igwe na elu fancha nile. Onwukwo onye anya na ibia na esefu mu okwu di anya. Onwuru okwu ndi nke Igwe ga eji akia we try ya. Dozie nya. Debe dey feri na ekwu na ya bi ikpe. Debe as a record. Obuzia na ndi dozie nya bi ikpe na okwu rofa na fa chole ni je court. Fa je court. Obugo me go judge ya posisi we ta okwu na eji we bi ikpe na nke Igwe. Judge nene si fe ndi traditional rulers iku. Igwe in council, even in the pen, na ya bipe. Onwe ike, nene anya na itu isu ewe lo mena ni we be nya bipe. Onye kwa lo nyabu George haka, we rao lo ga dapalo mwani nile. Wende goga be pesia, 80% of ipe nwe pesia ya na di local level. Obeba, nobi igwe, mako nyabu the epitome of the tradition of the people. E wo lo mena ni adebia debi feji bilo bu don we fa na debi na titi we na ku eziu kwa pata.
Okay.
Wo ta go debi o mena ni titi. Onye puto ku e ku ofuma ofuma.
Okay. That's ya go na. You see na agwa anyu bu na metelelo, metelazu, menwe local government o menwe governor mo udi obu na enwe.
Yes.
Iwe di anyu mpa. Maka na ebe anyu si bia. No men and I see no eyes in your way now, but
I feel
maybe you will see.
Yes,
I will you wait, Dimpa.
Yes,
your men and
no more men and your movement.
Dal,
oh,
if I was a woman, it you give the care easy what to offer. You know, go, it be going to be the chichi, be in Alabama, be in France, be in America, to offer. Most of them was home, we
I feel
my way. Not at a quite binite, what number Nigeria is your view.
Natani. Kedu odimfe ka ofia garo igba nwonodu gi isi na America rapu ndi be gi je biri na Natani.
Amu ono nwe buri onye omenani from eri ototo. Mejo no. Wura afọ bu na puta de rinju e puta na una hawo. An mejo no. Aro. Kuru gan mejo buli ton aro. Makan malaik, an oh mabu mad na ife ife ne meni mo buru na dem marin ne. So an malaik ijen sulu participate mana kuzu mana an mi fe jopu mana mo kutu an malaik isu. So an ma time mo we according to the calendar of the village.
Okay.
We na runo. So kan na talifa do kwa kazi na mbi kwa blend kwa in neven neje waro waro. Manage we wa isu. If or to defend each other.
Okay.
When you see not to defend each other, man, one has layers. And I'm not going to talk to anyone.
Yes.
I'm not going to talk. We make him. We even didn't be making TV or anyone. Chopa generate what Chopa falls. If any talk, in your napata, we have a man. They are trying to get a dozen of more. Mobile industries, cottage industries, we keep in a bay. Na manufacture mu ife dia na ge great o nwere obele ife na ndi mmadu meesi won ke ga ndi mani na esu charise ma ndi na akwo gari ma ndi na eme nka ma ndi na eme nka na ha ya mmadu ise mmadu li mmadu li ise o onni ka fa de nye ndi anu ma na etie na table ba we na ndi be fa anya so na ife de ko ku nwa we find already mu na ndi iche ba etie be ga anya to aye su we chokwa our own. Uzo kai wa gesu we mekwa electricity kai na puta.
Okay.
I tie we add here na kende na nya anyi. Ndi a wolu nka fan kai ya de so that na ga enwe uninterrupted electricity.
Okay.
But God dey pare ne no budo. No matter bo budo bu no. Then nka fa ka adaba srof ma. Ife de ko uzo, obrebe ni ka enwe uzo. Wolu budo ndi uzo galof ma ni ru nka fa. Wosizi a mu ogbe ndi digasi ichi ichi be ndi mmadu bisi. Uzo etelata na ka baro. And it is why I now call our government. Most of the two are them. But we have brought to Madeven Canyon where as the Mili need the room mobile bridges. And all bridges in there was for the bridge in Nivalo, no gable with timber and waving. Get that! Or if you were government governor, send the one I bridge the two and no one get it to a kid to a module on the Bialabia Mondio, but also Charlie Yellow Budaka. Only but I do a website in Katan.
Okay.
Website Tanya with www.igwatan. .com.
Okay.
www.igweatani.com. Even if you got for calls for donations, I know scientific equipment, I know if you buy salo, you have 12 million chemicals, I know if you have no money, I get you a make over there and the Macalia toward it. I got Ramatonia. When I was even like, when you get like, if any kid do this mobile bridge, you got connected to your Buddha of my, I got Ramatonia. Onye chokwali bute uno oru factory jo cha na factory onwe fun ke ndi si for Israel bia keta na alo flour mill.
Okay.
Mmadu kwa bata fa anye fa ni.
Okay.
Onye chokwali bia alo factory atara ya na batia maka chokwu mu aka anye we fa na alo o ob keta abazo go wadinis keta bu wa mepe ka choro and ife gebe ka ndi bu na rata na be fa before yo bona ga ni tinya maka obro so sai wa na basa ebe ni ni je na dozi obodo ndi ozo. If any India in the men who would do, I gave me Queen of Budani.
Yeah.
When headquarters, if I buy name, if an ab in the Manachola and Abiano. What can we see all? I'm only a wedding. Maco any tea in the table, ne does in the river. Well, but I do so is in Unia. I'm only got there, no. I'm only got there is in Unia, no. I'm only got you, Budiana.
No, no. Now, if you will come, walk on for so.
Well.
I will know more young willow. They got my own when they were got sealed to the teacher and I won non profit. Then you got sealed in the
animal
Buddha in your marker. Over nature in Yaka na Atane. How my website in Canada war www.igweatani.com. www.igweatani.com. Yeah, Igwe Atani. IG. WEATANI igweatani.com. Oye ba ki yeje inweta akowari ki we e e e si wenyeru ndi atani aka n'ụzọ site na otu ịnọ na ya bụ non-profit. Igwe, biko ajụ ọzọ nchọkwa ịjụ gị bụ dịka isi metụ aka ịsị na Naijiria echenjigo ka ọ dị mgbe ọtụtụ ndị rapụrụ ya wee bịaba abụrụzi ka ọ dị kịta. Ya bụ ọ bụrụ na ụmụ onye na-akwado ịna ma onye na-atụgharị uche ma ya ana kpọ ya ya ana, kedu ife ụfọdụ dịka gwa bụ onye na-agụrụ wee nọdụ dịka ife ịfụgasịrị, kedu ife ụfọdụ ọ ya adịghị mma ka onye ahụ bụrụ n'uche ma ọ tụgharịa n'uche tupu ọ kwanitebe naba Naijiria?
Well, onye bitegoro n'obodo Yoruba karịrị nne na-akwadebe ịna fiz onye a ga-eme ya jegoro jee nego ụlọ ya ije nye ụlọ ruo n'obodo ya dịka obodo ebe o si, maka ịmara anyị bụ ndị Igbo na laik osogoro ya bụ ndị nata Naijiria nọdụ Abuja ma Lagos ga achọlị na-elube nna ya. Ya jee visit ego onne n'ebe nne ya, ọ bụrụ na ọ dịrị ya mma bụ etu ọ dị, o nwere ike dozi nata bie ma ọ lụnye osogoro ya bụrụ obere bungalow ka ịlụ tiesia ụmụ net na windo ka anwụ ya laa na-ata anyị n'abalị. Ị ghọtago dozinata nwatịntị tinye ọkụ dịka onye bitegoro aka ebe a so that na ị ga-enwe ike inwe ife dịka friji ga na-enye ya obere mmiri oyi na ụmụ ife ndị ọzọ fensi yali around your house ka o wee nwee ike ịdịghị mma n'ụdị nke mmụọ yi ma ị bịa ụlọ si na ị bịala izu ike. Ọ bụkwa na ọ n'obodo ndị ọzọ ka ị ga-ebi ife dịka Abuja ma ọ Lagos ma ebe ndị ọzọ ebe mmadụ ga-ebi dị iwere uche wee jee denesia mmalụ ego onye a na-akwụ n'ụgwọ ụlọ malụ ma ọ ga-erenti erenti bụ ga-ego ego ma ọ ga-ebinyelu ndị ebe ụlọ. Ị ghọtago ịnenesi ife ndị a yi na-ewe nenebezie the economic opportunity dị na Naijiria which is enormous. Naijiria bụ a seller's market.
Omega studio, onye ka anyị kenelụ?
Afọ mbụ chief college Odenigbo.
Chief Odenigbo?
Yes, ekwuru m.
Anyị na ya, ka e ka imelụ?
Hello.
Anyị na-anụ ife na-ekwu, anyị na Igwe na fon na-akala ya, ọ na-akọwara anyị ọtụtụ ife gbasara obodo ya bụ Atani na Naijiria.
Achọ m ikene Igwe.
Ọhamadike.
Igwe.
Oh.
Biko, akwadoro m ịjụ gị ajụjụ, sị, kedu dịka uru ndị Atani ga-erite iji wee nwee Igwe nke jepụ ejepụ? Mana ozugbo m na-akwado ịjụ gị yaba ajụjụ, wee gwa m na ndị Atani nwere webụsaịtị. So, ụsị na asụsa gị ka aha jụọ na ataana ajụjụ m chọrọ ịjụ. But dịka etu o siri dị, kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị ndị Atani nwere ike irite n'inwe Igwe dịka gị jepụ ejepụ bụrụ akwụkwọ jee mba? Maka asị na onye njepụ ka onye isi awụ mma.
Eziokwu. Well, ị ma na mụ na ị na-abụ amagonu mlikite aro one ma one dị iche iche. Mụnwa bụ onye ife gbasara obodo na-adị mma rinne. A na-amago m etu ọnọdụ fa dị, mara ife ọ ga-abụ eme ewebata. Ị makwa na ofu mashin na-akpọrọ ya na-abazi ya. Enweta ife dịka ịbụa, ndị ọrụ ugbo nwere ike imere redus wee dị level of manpower ha na-etinye n'iji wee kpọrọ ya wee kọọ nri. Then aro na-agbarute. A na-emebi ya na cooperative, a na-adịghị more machines. From there, if a ga-enwukwu ma harvester, ndị be anyị na-akụ ọkarị nne, ndị be anyị na-akụ jiri nne, a na-akọ egusiri nne, ose, a na-akọ akpụ. Ụmụ ifufe nwegasịrị ebe a m fugoro n'obodo ebe anyị nọ, ebe anyị jegasịrị akwụkwọ. Fuo etu vasi a process ya, wee nwee ike ise 80% of it. O wee dịkwa available ga eji wee mekwa ya last year. Ama m etu a ga-esi wee irrigate ọrụ ugbo gasị ndị dị n'ụsọ Niger. So na fanwe ike na-ata ọka year round. Ideas anyị na-ekpobata karịrị akarị. Ọ bụrụ ife mmadụ ga-akọwanwu na studio nwa na 1 hour interview. Mana iji wee gwa ya eziokwu, even on the administrative level, even on that tradition and culture, ebe n'idigasị changes, anyị na-eweta changes. So that na atụmatụ ndị be anyị ga na-echenji na-amachirute ebe ụwa nọ. Ị ghọtago, o nwegasị senta anyị na-achị create ebe ụmụaka ga na-eje falu ebe afa lọgụ anyị to intanet dị hooked up with the people in the world. Ụmụaka nọ elementary school fa wee mara ife na-emenụ. Maka the more open, the more emepere anya ndị mmadụ gosipụ ife na-eme na na mpaghara ụwa niile, the more ka ị na-enyelu ndị bụ n'aka ka fa mara ife a na-akọ. Ị ghọtago, then institutions nke fa nwere enwe, a na m evisit ebe niile, evisit go m umu secondary school ni nede no boda anyi visit ye uno ogu visit ye uno kagasi visit ye higher institution no polytechnic di eba na eje gasi ndi ozo gasi mama local government office ma umu factory di eba na akwa civil van e me na drum ma ebe ni di gasi changes insisting that those changes must come. Because even the buying are the laps or never had a juice. Man, I vibe if the loan you're not you, but it's not juice. Can never pattern no more quad them off, man, as you say. And then they off more from my wife and them off. Oh, we got seven needily in those a dossier. Man, no, you're not a beer on a punk here. Whom we've ever won't call no name, maybe. A party. Oh, name, maybe. So, I'm major no my health center. The health center, you do see of what they call no. And they go for no one day maternity night and they evaluate in the 40s. They bring her up or they modern so that the women man na mum wa je ba for bulu environment vagano we mum wa de work environment and whatever. You got to go. I am a messive in the room, but I name me. Nature meeting on the when I were tatumat, they were tired idea again. Well, then care I'm mutano, but on the orcha, where to was your name. Eh, oh, how madike?
Igwe.
Eh, dalo.
Igwe, you see, you maka dike tu eno. Igwe go ipa na bo ambassador. Maki ima ofuma. Ndi ba eno kwa namba. Ndi be hangwe lise. Kwa nasa kwa hase ha. Adi ameka Igwe ndi atane. Ndi kwa ka ndi nteje. Igwe Roland. Igwe ndi apu. Igwe Jo. Igwe ndo sina. Ndi ni na avu. Ndi di do vodo yivu na trana. Na chikolo to vodo.
Oh, efe mele.
Kunu ma ofuma. Oge meka. Oge meka ndo vodo nwen tu pasi obi. Na ndi ba ije kwe chefu. Na akongu mche haka ni kwa ni yedi ono. So ode mpa. Iba na nyamwana ingwa ndi nenegi na azo. Ndi nenega ya na azo. Maka ni ima ofuma. Iburo buoruzo. Buoruzo kwa ndi neso zina azo. Isike. Igwe.
Oh, oh, hamadike. Alo. Aende kile kwa iranke na aluo. Eh, maka alu, alu luluno ba alu ba alu. Ngu wapu muzo we na nusu ono ziyodu kaya unu wakaya nendela anya. Eh, mako ifo mana akute ifo ma. Eh, ife di mwana anode bi ife di mwaku ife meleme. Eh, oha yu oha madike jisike ono oga adele mwa. Eh,
oh.
Oh.
Oha madike dalu.
Dalu.
Thank you. Onye nenyo if any man is a man, who turn up on a bad one? Onion and make a man. I'm not in the news of an Indian and Jack as in general. Who put on Madame? Makunu marukwa o Obi wanye na je Nsobu de ano Olu wanye dele wanye Nke mwake gade asili mwake no Asinu bu wanye budi Ubu mwake abu asinu wanye no Manamunya magati wadino.